Soba weje gukina ubwa mbere mu ekipe y'igihugu ntama mu rugamba wiyumvise gute?
Yewe ni bisa neza nuko gusaka tuce gatoyi mugabo ni bisa neza cyane.
Ni gigi cyakujyoheye ni gigi uruwa buri kitagenze neza.
Abakinyi dukina bazu umpira nazo tumenyeranye tuzo kumpira mwiza.
Mugiye guserukira Burundi muri Afrika ubona Burundi buzoshika he ugiranije n'ukuntu usanze abakinyi bagenza bameze?
Abakinyi pa turahoze mugani twaje twese hamwe ushoko menyara cyane mugabo ndibaza dukinyenye twana duka amazuba neza twashaka kure
nyuma y'imyaka myinshi tabone giye gucamba ga bagisanze gute
cyo kimeze neza yani uko ngaruka ndiko ntera nkora ndumira neza
abandi bakinyi babo bakina hano mu Burundi nibwo gwambere kinyiro kino mbega ni gute wabonye
yo mpa bawe cyane n'asazo kweza twa tuzu mpira no kwabari bawe cyane
igikoko kwizeza abakunzi ba ekipe y'igihugu namba mu rugamba na satane kuvyerekeye kuja hariya inzinzi hariya mu gihugu cha Egypt muri ka
ndazi tuzokina magame tuzokina ma team menshi ndibaza yeah.